Icebolethu Tombstones ingenye yezinkampani ezingaphansi kweCebolethu Group elekelela imindeni ukuba yenze izikhumbuzo ezizothile zalabo abathandiweyo babo. Amathimba ethu akwazi ukufaka amatshe ngosuku lomngcwabo kanti futhi siyakwazi ukufaka itshe ngosuku olukhethwe umndeni. Sinezinhlobo eziningi zamatshe ongakhetha kuzo namadizayini asezingeni futhi azothile. Ukuze uthole imininingwane vakashela iwebsite yethu www.icebolethugroup.co.za noma ushayele ku-086 000 7580.